这热情，咱们在这儿站着好了。你给我说一下，啊，我这来，台阶都没事。
Next week nitakuja hapa ndio ni niangalie vizuri kwa sababu hii kazi nataka imalizike by end of next year. Hii stadium hiyo iko tayari.
Sawa
sana hiyo. Na mimi nitaambia hawa watu waongeze watu wa kufanya kazi.